Inyuma y'imyaka ine ihiganwa Miss Burundi ryarahagaze rigiye gusubira gutangura rizoba rifashwe mu mugongo n'umufasoni umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Angeline Ndayishimiye rishyigikiwe ndetse na leta ndetse urumva ko ari ibintu bizoba bimeze neza cyane rwose iciye ku bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro n'ingenzi mu birori byo gutanguza icese iryo higanwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yahamagariye abigeme kwitabira amahiganwa nk'ayo mu ntumbero yo guteza imbere igisagara ndetse n'igihugu cyose igihugu cyacu cy'u Burundi arakengurukira umufaso n'umukuru w'igihugu ati nimba muri hano ni uko murajwe ishinga n'iterambere ry'umurundi kazi umurundi kazi ni inkingi y'urugo ariko niyigeze aronka akajya uko kugaragaza ibindi ashoboye umushikiranganji w'ubudandaji nawe arahamagarira agahamagarira aburamatari bose guhimiriza abakobwa b'abatwakazi kwitaba iryo higanwa nuvuga yuko inyuma y'imyaka ine yari iheze iryo higanwa ritaba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko rero ubu rigiye kugirane rigiye gusubira kugirane kuba umutambukanyi wa Nyenicyubahiro Evariste Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye mu birori byo gutanguza iryo higanwa ya Miss Burundi 2021 amenyesha ko Miss Burundi ari umwigeme w'imboneza y'abakenyezi b'abarundi kazi akurikiza akaranga kumwigeme ndetse akaranga kumwigeme w'umurundi kazi afise imico n'imigenzo y'umurundi kazi yarezwe runtu azoserukira neza igihe gucacu cy'u Burundi azoba kandi ari umwigeme w'incabwenge ashira imbere imigambi myiza n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi ahamagarira ababyeyi n'abajejwe intwaro kuzobafasha guhimiriza abigeme bo mu mihingo yose babyifuza kandi bakwije ibisabwa kugira bitabire iryo higanwa hadasizwe inyuma abigeme b'abatwakazi urumva na Angeline Ndayishimiye nawe ni yagarutse ku bigeme b'abatwakazi ibyo bintu rero bisabwa kugira ushobora kwitoza muri Miss Burundi 2021 concernant les critères exigés pour participer au concours Miss Burundi 2021 ni ibintu bisabwa kugira ushobore ku participer muri iyo Miss Burundi 2021 inyuma y'imyaka ine ibaye être de sexe féminin utegezwa kuba uri umwigeme être de nationalité burundaise et posséder une pièce d'identité nationale utegezwa kuba uri umwigeme murundi kazi à 100% être âgé entre 18 ans et 25 ans utegezwa kuba ufise imyaka 10 entre imyaka 18 gushika ku myaka 25 pesé 65 kg au maximum utegezwa kuba ufise ibiro 65 uko biri kose être capable de s'exprimer en kirundi et en français utegerezwa ubuzi kwexprima mu kirundi cyangwa mu gifaransa aha birangiye cyane kuba batanguje ikirundi ururimi rw'iwacu rwubahirijwe avoir une taille minimale 1,65 cm de hauteur utegerezwa kuba ufise uburebure imetero imwe na santimetero 65 être célibataire sans enfant et sans être marié utegezwa kuba utari marié utubatse uri ngaho utubatse ama avoir un casier judiciaire vierge ntihagire ubutungane bari kubura gukurikirana cyane ibi nabiriya kuko ntihagire ikintu ubu uri kora abantu baba bari kubara gukurikirana ndetse bijyanye na leta iki utegezwa kuba uri avoir un casier judiciaire vierge posséder un diplôme des humanités au minimum utegezwa kuba ufise urupapuro rw'amashuri yisumbuye kugira ushore kuja muri Miss Burundi novuga yuko nibintu novuga yuko byari byitabiwe n'abantu benshi cyane gose aho Angelique Ndayishimiye niho yari yibereye bikaba byabereye muri Hotel Royal Palace de Bujumbura novuga yuko tugerageje kureba abantu bari bahari hariho Francine Niyosaba muramuzi akaba ari umwigeme duvise hano mu gihugu cyacu Burundi ariko aratera iteka igihugu cyacu cy'u Burundi haba ku isi yose yigeze kuba vice champion mondiale ku metero 800 ariwe Francine Niyosaba asanzwe avuka ngaho mu ntara yaro yigi amana ornera gahimbare ayo nera de martin yari ibereye nawe akaba yari deuxième dauphine miss burundi muri 2016 hama akabaho na fala na sid nawe muramuzi akaba ajye ikintu cha make up nubwa yuko agomba kumumetise nubwa yuko ahora amakia ahora amakia na natasha rimwe rimwe ndetse n'abarinzi bakomeye bo mu gihugu cya Tanzania nuvuga yuko ni higanwa rizazoba ryoroshe rya Miss Burundi 2021 reka tuvuga ati turindire ibizoba ko biri kose nibaze yuko bizogenda neza cyane rwose ni mu gihe hari haheze imyaka ine iryo higanwa ritagirane iryo higanwa ritaba ariko ryagarutse mugerageje kumviriza n'abantu benshi bari yarifashe mu mugongo ariho abasengo batora igisagara cha Bujumbura nuvuga yuko babura matari bose na n'umutambukanyi wa nyeni cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye ni hazoba ari umva ni ibintu biryoshye cyane après y'imyaka ine ngibi biraje kuko Miss Burundi nuvuga yuko abariko aracyerite kigusha cy'u Burundi baba ariko nuvuga yuko kuri bijya bibiziye critere exige kuba ari umwigeme acyubwenge n'ibindi bigo biravuga ati kumbe mu Burundi ariyo abigeme beza cyane nkaba kuko abigeme beza cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabafise kandi ni benshi cyane turafise n'abigeme bacyubwenge benshi cyane turafise ibintu byinshi byo kurata mu gihugu cyacu cy'u Burundi abo bigeme rero niko basiga inyuma tuko turarata ibigize igihugu cyacu cy'u Burundi reka tuvuga ati wait and see nka Isaac TV no tuzoba tubereye kugira dushobore kugirana bishobore kubahereza ibirori byose uko bizaba biriko biragenda azuba ari ibintu bibereye ijisho ibintu biryoshye cyane reka tuvuga ati wait and see uko biri kose rero bigeme bacu abasista bacu mwese turabahamagariye muri Miss Burundi 2021 inyuma y'imyaka ine yaraheze yariheze Miss Burundi 2021 Miss Burundi itaba ariko ni 2021 iragarutse haraho wari wiyumviye mu mwaka weze kuzokwitoza mugabira hagarara ariko iki nico gihe ariko urumva wari barutse urimo mwabyumvise wari barutse nurimo critere mwabyumvise uko zingana zose sinye ariko uko biri kose reka tubahamagarire muri Miss Burundi 2021 ndazi ko bizogenda neza cyane rwose gila share na like na comment ini Isaac TV my name is Star Boy nje ntago turagerageza kuyaga dushyigikira ibyo wacu kandi tongera icyo noereza ko cyo tongera tubifuriza imyiteguro myiza uko biri kose uko bashika ko bigenda bariko bizogenda turategura ibintu Imana igategura ivyayo ariko uko biri kose byo dusavye Imana nivyo igirane nivyo iduhereza reka rero tubifurize imigisha dushizemo mutambukanye umwe wanye n'icyubahiro ndetse dushizemo abo bandi bose batari gisagara cha Bujumbura nabo babura matari bahamagariye ndazi staff irimo abantu benshi cyane gose reka tubifurize rero kororanirwa muri ivyo bikorwa vya Miss Burundi 2021 aho muri hose mwubahwe yari Isaac TV bye bye
Isaac TV oh.